Ugaruka rugera kuri 27 ruturuka ku mitumba n'amakartie atandukanye yo muri komine ya Gitega rwakurikiranye inyigisho z'imyuga mu bisata byo gushona no gusudira rwaronkejwe kuri wa kane igenekerezo rya 20 mukakaro 2023 impapuro ndangabumenyi certificat n'ibikoresho by'ibanze bazokoresha izo nyigisho bazirihawe bayifashijwemo n'ishyirahamwe FVS abagenzi b'abana rifadikanje n'ishyirahamwe ryiyemeje iterambere ry'ugwaruka JGB bice mu mugambi witiriwe twese hamwe iterambere ry'ugwaruka kufashanyo y'ishyirahamwe mpuzamakungu kiyo uwo mugambi witaho iterambere ry'ugwaruka twese hamwe mu iterambere ry'ugwaruka watanguye mu mwaka wa 2022 ukazohera mu mwaka wa 2026 ufasha ugwaruka ruhurikiye mu mashyirahamwe yo kubika no kuguranana kugira ngo bahabwe inyigisho zizobafasha kwitunganiriza neza imigambi yabo y'iterambere nkuko byashikirijwe
na Haimana
Gordie yaserukiye uburongo ishyirahamwe FVS ku rwego rw'igihugu akaba nujejwe gutunganya uwo mugambi ngo baramutse batanga impapuro ndangabumenyi ku banyeshuri 27 aho 15 muri bo bakurikiranywe n'ishyirahamwe FVS 8 bakaba bize ibijanye no gushona na 7 bakaba bize ibyo gusudira kuri 12 bakurikiranywe n'ishyirahamwe JGB nabo 9 bize ibyo gushona mu gihe 3 ari bo bize ibyo gusudira akeje ubwo rwaruka rwemeye rukumira kwibanga gushika rurangije ivyigwa yarusavye gukorera hamwe mu makoperative nkuko biri mu ihangiro rya leta gutyo bagire aho bakorera hazwi kandi bizona borohere no kuronka ababitura ikindi yabahamagariye kuba intahemuka intungane n'imvuga kuri kugira ngo abantu baze babagirire icyizere yashimiye kandi abajeje intwaro n'abajejwe indero muri komine no mu ntara ya Gitega ukuntu bakorana neza nayo mashyirahamwe ashanasaba ababyeyi babo bana kubashyigikira muri iyo myuga bize
mu babantu b'intungane bavuga bavuga yuko bize umwuga kandi bawukunda kuva na kera nari basohoka bashaka kudukorera hamwe mu migambi ya leta nayo barifuza yuko abantu urwafatanye cyane ruje amakoperative iyo ni intumbero ya leta rero iyo umuntu abahamagariye gukorera hamwe aba ashaka yuko umuntu agira aho abasanga hazwi namwe muve muhigani wa masoko nk'abandi namwe muve imigambi tizozana izobashikiye
Kubwimana Gloria yaserukiye intwaro muri komine ya Gitega yasavye ubwo rwaruka rurangije inyigisho kuzokoresha neza ibikoresho rugiye guhabwa mu kubigira ivyabo gutyo bize bibabere umushinga wo kwiteza imbere ubwabo no mu kibano yabasavye kandi kubera urumuri no guhimiriza urundi rwaruka akamaro ko gukorera hamwe kugira n'abandi baze bagire icyizere cyo gutera imbere ndashimiye Richard yaserukiye ubwo rwaruka ruhereje kuronswa izo mpapuro ndangabumenyi yakengurukiye ababahaye inyigisho kuko zizobafasha gutera imbere mu buzima bwa misi yose yasabye ko uwo mugambi wobandanya uronsa ubumenyi ugwaruka ndetse bakanagura akarere kugira ngo bafashe ugwaruka rwinshi rushoboka kwiteza imbere asaba kandi abajeje intwaro n'abandi bose ko mu gihe hoboneka akazi boza barabibuka kuko bafise ubumenyi ngo bagiye kubandanya bashira mu ngiro ivyo bize banaterere no mu iterambere abajeje intwaro nabo abasaba guhimiriza ugwaruka gukora ibikorwa byo kwiteza imbere kuko rushoboye
biyemeje kubandanya gushyira mu ngiro inyigisho zose twahawe haba mu by'imyuga twakurikiranye haba no mu kwitunganiriza imigambi gukorera hamwe kugira ngo dushobore gutera imbere twese tutibagiye no guterera mu bijyanye n'iterambere ryo ku mitumba yacu mu gukora ibikorwa by'iterambere rusange bongera dusaba abajejwe intwaro ku mitumba guhimiriza urundi rwaruka urumbira ibikorwa by'amashyirahamwe ngo nabo bashobore kwiteza imbere kuko barashoboye banyakubahwa mujejwe intwaro ku rwego rwa komine no mu iterambere ry'ingo n'imiryango turasaba ko mu gihe byoshyika hakaboneka ibikorwa bikeneye gusudira cyangwa gushona muribuka ko hariho urwaruka rufisemo ubumenyi hanyuma tujya kara tuzobikora kandi neza mbere no kukabeyikatavuna
Waserukiye ubuyobozi bw'indero mu ntara ya Gitega nawe yakengurukiye abatanze izo nyigisho z'imyuga bagatako bakanabashikiriza n'ibikoresho asaba ko bokwagura akarere bakajana no mu yandi makomine kugira ngo abashobora gufashwa n'uwo mugambi mu ntara ya Gitega biyongere ahanurwaruka kuja hamwe kugira ngo rukore ibirama kuko nyamwigenda ko atarimira impeshi abashira hamwe nawe yafashije gutanga inyigisho ngo bogerageza bagakurikirana yuko ikoresho byatanzwe cyanke ibikorwa baranguye hari biriko biramara mu iterambere rya bene gihugu nuko biriko bikoreshwa ico byagenewe nkomeye kugwa rwaruka rwa Cheronswa ndetse n'ibikoresho by'ibanze aho ishira hamwe FVS ryatanze imashini indwi zo gushona JJB nayo itanga imashini zitatu n'ibindi bikoresho mperekeza bijana no gushona kubize umwuga wo gushona kubize umwuga wo gusudira nawo ishira hamwe FVS rikaba ryatanze ivyuma byo gusudira bibiri JJB nayo itanga icyuma kimwe n'ibikoresho mperekeza byo gusudira nyene.